Ikaze nirwanyu nshuti nanga bakunzi ba radio FM itavye isango rya makuru mu kirundi twabateguriye kuri uno munsi wa mbere kinekeza rya 31 ukwezi kwa rusama mu mwaka 2021 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Muri politike umugambwe CNDD-FDD ubandanya utunganya amanama ajanye no kwemeza ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka 1972 ariho nyabwoko wahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu Frédéric Bamugwinyumvira wewe abona ko ibyo umugambwe CNDD-FDD uriko urabikora ku mvo za politike twabiteguye muri ano makuru. Burundi buri mu bihugu bya mbere byimbura amabuye y'agaciro menshi icyo bita terrehahe mu rurimi rw'ikinyamazuru amabuye ariko atawuheza ngo amenye irengero ryayo navyo nyine muraza kubyumva. Imbonerakure zo muri komine Rugazi intara ya Bubanza nazo zagirizwa gutwara abana b'abanyeshuri mu bikorwa byo gukizura mu ijoro ibishobora gutuma abo banyeshuri basamara maze ntibabe bacitaho ibyigwa. Imanyara ni ngiyo ko nibyo muri kumwe kuri mikro mukanyi sase idonido yano Anumakuru tiyahere mujanye nagateka kazi na muntu umuryango w'umunyagihugu akaba numwe mu batowe ku mutumba Musama komine Kayokwe intara ya Mwaro Fidele Ntakaruta Imana ufise amakenga ku mutekano w'uwabo aho apfungiwe mu gashoka komisariya Imwaro haraheze indwi zirenga zibiri ariko arahohoterwa agahohoterwa n'abapolisi baherewe n'uwamupfungishije. Idonido na Onezime dushimagize.
Ntakaruta Imana Fidele umutware wo ku mutumba Musama komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro yahagaritse ku igenekezo rya 12 za kundi kwezi kwa Rusama yagirizwa ko yahungabanije umutekano ku igenekezo rya mbere Rusama aho yari yicaye asangira agafanta n'umugenzi wiwe bumviza indirimbo mu matelefone yabo ngendanwa. Uwagiye kumudodobereza ni uwitwa Pacifique bataziraga ikashi uwo nawe akaba asanzwe acuruza inzoga zitemewe n'amategeko bita umunanasi. Icamuziza ngo nuko umutware Fidele Ntakaruta Imana yigeze kumushengeza mu butungane bamucira gufungwa imyaka ibiri kubera urwo rudandazwa rutemewe naho yamaze mu ibohero amezi abiri atarenga kubera gutanga igiturire ngo yamugumaniye inzu y'akabyikira ariko guca mudodobereza kahungabanya umutekano. Abanyagihugu bo mu Kayokwe baratangaza no kubona uwo mutware afungirwa ubusa bakaba bafise amakenga ku mutekano wiwe ngo kuko Pacifique bataziraga ikashi yamufungishije ngo yama muri komisariya Imwaro ajanye amafaranga y'igiturire cyo kumugurisha.
Avuye ashikaye yirwa aritoka imbere y'abantu bazumva mukinga bati ngo abona tumye banatumye batariwa sinashaka yuko mupfunga kugera we yashaka yuko batanamushikana mugashagwa manekera mu nzira rero nashakoye ibishoboka byose ndinduka y'ijoro n'umutaga atondera ku munsi ku munsi umenga niyo asigaye akora aha babizi nuko abajyanye amafaranga guhereza abatware n'abakuru kugira barabe nyine bamuhezayo ivyo ariko arakorayo birateteye amakenga urabona ko atondayo hanyuma apfuye bagaca muhinda bakamukura amande banyura bakamujyana muri shambre de correction.
Aho muri shambre de correction arico cumba c'ikosorero ngo niho umutware Fidele Ntakaruta Imana abonera amabi. Abo mu muryango we bafite amakenga kinyamirama bizoba ziri ko ziragerageza kurondera ikindi cyabo magiriza ngo kuko ibyo yagiriza ubu bidafashe ibyo byose ngo bakabikora kubera bafumbatishwa n'uwo Pacifique bataziraga ikashi
cyane agafumba yuko n'amapeji aramwumviriza yeho ariko ararondera ikindi cyabo magiriza kuko babona ko ibyo bimagiriza bitagira ishingiro mu cyaha cyaha kimenyere uwo bahanga bavuga yuko ngo bahungabanya umutekano w'igihugu neza ntagomba kwagirizwa mu gihe twese abanyagihugu n'abategetsi naho birabira hirya babizi ko umuntu ari umunyamahoro yarasanzwe n'umunyatugenegene mu bintu by'imico kama yama yaserukiye n'intara ikimenyamenya n'umuhanuzi wabo yamatarajejwe imibano n'imico kama yama yamucanye mu zindi ntara no kuvuga ko igihugu agiye gushikana.
Ikindi gitangaza abanyagihugu bo muri komine Kayokwe ngo ni uko gikashi adahaza kumugaragariza izo nzoga zitemewe n'amategeko ntihagiwe umukomakoma haba mu barongoye intwaro cyangwa abarongoye umutekano mu gihe hagize ubundi bikeka ko iyo bakora urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko atari gikashi bamwiruka ko n'amasasu akavuga. Aha batanga akaruriro keje ku munsi w'Imana aho abapolisi baza gusaka ku witwa Jackson abarabusa bariruka arahunga kubera ubwoba nabo bamukohiza amasasu.
Mukaba rero gikashi wewe akahudanaga kumugaragara izuba rito mukaba ndi nabo bakiruka hapa ni nkoho gushamana igihugu binyegeza bati turatera
mu ruganda rwa rupe yatwagerageje kumenya icyo musantere wa komine Kayokwe hatunga Imana Honore avuga ko ihagarikwa n'ifungwa ry'uwo mutware Fidele Ntakaruta Imana ariko ntitwashoboye kumuronka.
Onezime dushimagize arakenuye abavyeyi bo muri komune Rugazi mu ntara ya Bubanza nari nabavyeyi mu ngingo nkuru nkuru bariyamiriza ingendo y'imbonera kure zitwara abana babo mu gikorwa cyo gukizura ijoro izo mbonera kure zibahendesha amafaranga abavyeyi bagatinya ingaruka zabyo harimo umwimbo mubi mu ishure ino nkuru tuyibaza Dani Claire iratwumva
Kumutumba wa Kibenga muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza imbonera kure zirara zirakizura kuvisanzi birinzi joro gushika buce abanyagihugu muri komine Rugazi bavuga ko iryo kizura rimaze amezi abiri ritanguye kandi ngo abarikora barihemberwa ibidashimisha ababyeyi baho kuko ngo izo mbonera kure zitwara abana b'abanyeshuri bakiri bato
ngo rero aho batangwe kubona batavuzura hemba amafaranga n'icyo gihe rero bashatanga kwinjiza abana bakiri bato kuva ku myaka cumi n'itatu kumva yuko by'ukuri turi ababyeyi tubinyegereko hari n'ababyeyi b'amabashwanyi bajya bakuru babo kubera avuga ati umwana atsinduka ajya ku ishuri yozinduka ajya ku ishuri gusa yaraye abona yaraye aragenda
abo banyagihugu bo muri komine Rugazi bamenyesha ko bishobora kugira ingaruka mbi ku bana babo bagasaba ko byohagarara
kumva niyo bwa bumenyi buke buca buza amashuri hanyuma ngo kubana ntibaronka amanota ngo abarimu ni bakigisha kumva ntibaronse umwanya wo kuryama ntibaronse umwanya wo kuruhuka bashaka byo kwiga bintu akarari nambaye imbonera kure ntihagenda abanyeshuri babareke ntibyameze cyane kwigira inyuma y'ibyo bintu byohagarara
twahamagaye Nyandwiza Haki musitanteri wa komine Rugazi tumaze kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefoni
Dani Claire iratwumva na wewe urakenuye mu bijyanye n'umutekano kandi abantu cumi n'indwi baragandaguwe mu ntara zine zitandukanye z'igihugu muri iyi ndwi twaraye dusozereye igisagara cya Bujumbura nicyo cyagandaguwemo benshi aho bashika kuri munani inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima
izo ntara zine zabaye mu bwicanyi mu ndwi dusozereye ni Cibitoke Kirundo Muramvya n'igisagara cya Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura hishwe abantu munani umwe n'umugabo yatowe ari Kiziga hafi yakorerwa igipolisi gicungera imbibe PAF iri muri kaciye Kigobe kwa gatandatu heze ababonye Kiziga bavuga ko yishwe acumizwe ibibugita mu mutwe abandi indwi bishwe ku munsi umwe wa kabiri bahitanywe n'amagrenade yatewe ku mugoroba w'uwo munsi mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura mu gipolisi bobo bemera ko hafuye abantu babiri gusa abateye amagrenade ntibigeze bamenyekana mu ntara ya Cibitoke naho hishwe abantu batandatu batatu batowe ari Biziga ku mutumba Bumba muri komine Bukinanyana kwa gatatu heze kuri uwo munsi nyene ibindi Biziga bibiri byaratowe muri komine Mabayi ku mitumba ya Ruhororo na Gafumbegeti amakuru ava mu Cibitoke avuga ko ivyo Biziga vyose vyari bimaze kononekara ubwira gatandatu yishwe muri iyo ntara ya Cibitoke n'umunyagihugu atashoboye kumenyekana yishwe arashwe n'abasirikare ku mutumba Nyamitanga muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kuwa mbere uheze abanyagihugu muri komine Buganda bavuga ko uwo munyagihugu yaje avuye mu gihugu cya Congo mu ntara ya Kirundo naho nyene hishwe abantu babiri umwe n'umunyeshuri yitwa Jean Claude Uwizeyimana w'imyaka icenda yatowe ari Kiziga ku mutumba Kigina muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo kwa gatatu heze ababonye Kiziga bavuga ko cyari gikereye izosi uwa kabiri yishwe mu ntara ya Kirundo n'uwitwa Jean Barukeye w'imyaka 65 yatowe ari Kiziga mu kiyaga cohoha ku ruhande ku mutumba Muramba muri komine ni ntara ya Kirundo kuwa mbere uheze amakuru ava mu Kirundo avuga ko yishwe atemagujwe imipanga acaja gutabwa muri ico kiyaga intara igira kane ni Muramvya uwishwe n'umukenyezi yitwa niyo nkuru Innocente yatowe ari Kiziga ku mutumba Ruvumu muri komine Kiganda kuwa mbere uheze amakuru ava Kiganda avuga ko uwo mukenyezi yishwe akubiswe mu mutwe n'abantu batashoboye kumenyekana
Eric Niyonzima mukanya dutandukira igisata ca politiki
Europeia.
Hari amanama asaba ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 bwokwemegwa nk'iho nyabwoko ryakorewe abahutu amaze iminsi atunganywa mu gihugu abayaremesha basigura ko ubwo bwicanyi bwateguwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe ayo manama ategurwa n'inama nkenguzamateka mu bitabye iyabaye ku munsi wa gatanu heze hari abagirije bamwe mu bamaze gushinga intahe ku byabaye icyo gihe ko babeshye mu ntumbero yo guhisha ukuri Eroje Divin Remesha
Muri iyo nama yabaye kuri wa 78 Rusama haratanzwe ijambo ku bari bayitavye kugira ngo bagire icyo bashikiriza inyuma y'ikiganiro cyaregeje gushikirizwa n'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yarahejeje kuvuga ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwateguwe n'ubutegetsi bwariho inyuma yo gutembagaza intwaro ya cami abafashe ijambo bavuga rumwe uwitwa Donata Ndayisaba w'imyaka 39 yabuze se yari mu gipolisi icyo gihe yavuze ko n'intahe zamye zivugwa ko ubwo bwicanyi bwaturutse ku bitero zari byakozwe n'ugwaruka rw'abahutu gucyo bigatuma abasirikare batangura kwica aho mu bwoko bw'abahutu yari kinyoma we yemeza ko ubwo gwaruka gwahenzwe kugira intumbero ishikwe ko
abana b'abajeni bohejwe n'abantu barateye effectivement ikambi bababwiye ngo amasasu ntazobafata kandi bazi ko batababarasa basabari kwepera byarabaye banyakubaho ndimugire ngo nibinyoma baratera kugira ngo bazobone uko bavuga ko ari abahutu batanguye
nayo witwa Deo Ntahiraja arongoye na nyigwe imijyango y'abarokotse ubwicanyi bo mu gihumbi kimwe n'amajenshi na 72 yavuga ko abateguye bongera barakorwa ubwicanyi atabo bagiye kubera ko ari bo banateguye ibyagiye biraba mu gihugu kugeza ku kiringo cya gatatu cy'umuhisi president Petero Nkurunziza
ndi umwe mu gwaruka gwafashe ingingo yo guhagurukira akarenganyo n'iyo yagoko byakorewe abahutu tunyibuza ko dufite ne ka kanyamakuru kandi kigwa mu bubiri bimenye baributsa bisigura ko abo bantu mu bimenye baributsa murabona 72 bashaka gatubira inani n'umunani murahoze generalist nari murahoze kina gatatu murahoze semiri kenze bari bagarutse nimbamwe mutabizi bo barabibutsa
Uyundi yagize icyo avuga n'umutambukanyi wa Ponciano Karibwami yararongoye inama nshingamateka yagandaguwe mu gihumbi kimwe n'93 uyo muri kino gihe ari cegera cy'urongoye ishyirahamwe ya VOD yasabye ku ruhande rwiwe ko leta ihari muri kino gihe yohana bagirwa n'ubwo bwicanyi anagira kanemeza ko ibyabaye mu gihumbi kimwe n'72 byabaye intandaro y'ubundi bwicanyi bwakurikiye
ibyakozwe biragaragara kandi birazwi no kubivuga nta kindi ibyabaye mu gihumbi kimwe 1993 byakomotse ku byabaye mu gihumbi kimwe 1972 byabaye urukurikirane
mwamenya ko iyo nama igira gatatu yateguwe n'inama nkenguzamateka y'u Burundi iri mu murongo w'ibiganiro nk'ibyo bizobandanya biba intumbero nk'uko byasabwe n'abayitabiriye akaba ari iyo kwemeza ko ubwicanyi bwo mu gihumbi kimwe 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abahutu
arakoze eroje divin remesha hagataho rero imvo za politike ngo nizo zituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD buvyura ico kibazo c'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 ivugwa na Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ku bwa Frederic bamvuga inyumvira uko bakinisha ico kibazo ngo niko baguma bagitesha agaciro Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu
nibaza ko bitatanguye kuvugwa ubu ni muri imyaka guhera mu mwaka wa 2015 ho byakomeye cyane byagiye bibandanya higishwa abana urwango ariko uyu munsi kubigarukana birafise imvo za politiki kuko iyo bitagira imvo za politiki byari bifise yindi nzira byari gucamwo iyo nzira nayo si yindi ni wa murwi wabwirizwa kubangikana na CVR mu masezerano ya Arusha harimwo umurwi ujejwe kuza kutohoza ukuri kugira amatohoza janye n'ibyabaye aba bantu nabo babuza kwishimikiza ku nyandiko zari zihari hari inyandiko y'uwitwa Simeo Ake witwa Witakere hariho n'abandi bashirahamwe taho yegami yari yagize yindi urukindi gikorwa harimwo na gwa rwandiko rwo muri Nations Unies rwavuga ko habaye mu Gifaransa des actes de génocide rero tukabona ko uyu munsi hari ikibazo kijanye n'amategeko kuko nibande bemeza kwihonya bwo kuryabaye mu gihugu so kubera ko wababaye cyane yuko tuvuga uti jewe naragiriwe ihonya bwoko tuhonyabwoko dashobora kuraba umuntu umwe canke batatu bavyita ihonyabwoko baravye ingene basobanura icarico ihonyabwoko nkuko ashobora gupfa imiliyoni y'abantu ntiri ibihonyabwoko kubera ingene babisigura rero abafise ubasha bwo kuvyita amazina sabarundi si perezida ntibantunganya eka habe namba hariho abandi bantu babigenewe baza kugira kutohoza ivyabaye mu gihugu kanaka bakavuga bati mu byukuri habaye ikintu citwa uku uyu munsi rero icyo kintu menga kiriko kiravugwa hose kindete bagitesha n'agaciro kacu kuko n'ikintu gihambaye cyane kitabiza kama kiriko kirakoreshwa mwene uko
Frederic bamvuga inyumvira avuga kandi ko bibereye ko abarundi bamenye ukuri ariko ngo bigakogwa n'abahinga bavyigiye n'ubunyene kurikira Frederic bamvuga inyumvira
rero icyo korwa nihabeho uwo murwi woza kutohoza ibi byose byabaye kugira hamenyekane abarundi bo babaragize ku ruhara muri ibyo byo byarabaye byo kwitwa na bikoko cyane bikitwa ibyaha byo mu ntambara cyane bikitwa ibyaha byagahomera bunwa uko bigenda ko turakeneye kumenya abarundi babigiyemo nibande mbega iyo ugiye muri uwo murwi bigenda gute uragirirwa imbabazi ntugirirwa imbabazi ibyo byo byose habwiriza kuba inyishu naho inyandiko jewe nzi zivuga ngo nta ushobora kugirirwa imbabazi yagirijwe mwene ibyo ibyo rero bigaca bituma abari ku butegetsi bashobora kwagirizwa ibi na biri yacavuga bati none twimene igihute buri kibazo naho kiri nicyo gituma jewe ku bwanje uwo murwuje ugatohoza wofasha kumenya abagirizwa ibi na biri maze tugatora umuti hako tugumunya ubutegetsi buguma butwicarako kugira ngo bwikingire ibi biba bwarakoze kera urumva bica bitera ikibazo nibyo bica bizitira ikintu cyose kijanye n'iterambere mu gihugu
mu bijyanye na politiki nyene nta cyizere kinini abarundi bogira ku bijyanye n'ingendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze kugira mu bihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika Jean Bosco Rwigemera yahoze ajejwe ibibazo by'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko imbere yo kuzezwa imigenderanire y'ibihugu bya Burayi n'u Burundi i Brussels mu gihugu cy'u Bubiligi asigura ko izo ngendo Evariste Ndayishimiye azigira arondera abakuru b'ibihugu bofasha u Burundi muri kino ubutunzi bugeze ahatemba
twumvise yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uno munsi yagize urugendo muri Kenya kwiga cyane cyane ibibazo bibiri ikibazo cy'inguge zo mu Burundi zajanywe mu gihugu cya Kenya mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu mu gihe hari ugwimo mu Burundi ikibazo kigira kabiri kikaba ari ikibazo kijanye n'amahera atozwa ku banyagihugu bo muri Kenya baza mu Burundi mu gihe abanyagihugu b'i Burundi bagenda muri Kenya atamahera batozwa ibyo bikaba bikiye kubiri n'inkingi ya kabiri ijyanye n'ukuntu ibihugu byo muri ako karere ka Afurika yo mu buseruko byoja hamwe icyo bise integration regionale Ndayishimiye rero icya mbere cyoco muri izo ngendo ariko aragira kwibaza yuko atakizere kinini yatwogira kuko n'uguhuma amaso amakungu kugerageza kuraba yuko yoronka abamufata mu mugongo babo bakuru b'ibihugu bo muri Afrika cyane cyane muri iki gihe ubutunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba bugeze aho umwasi ashaka n'ikimenyamenya nuko atakibara amategeko aba yarashyizwe ku gikumu n'u Burundi nk'ibyo byo gutoza amahera abanyakenya mugabo abandi bose ababa barundi bagenda muri Kenya cyangwa bagenda ahandi muri icyo bihugu byo muri ako karere bisanzwe bizwi yuko ata amafaranga bategerezwa gutozwa kubera yuko arondera amahera hasi hejuru kubera u Burundi buri mu bihano
Jean Bosco Rwigemera ahamagarira nyabuna Perezida Evariste Ndayishimiye imiye gutorera umuti ingorane zihanze igihugu kugira imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ishobore kunaguka dusubire twumvirize Jean Bosco Rwigemera
twibaza yuko kubijanye n'ukunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu icyumviro cyiza cyane ariko rero Perezida Ndayishimiye arazi icyatumye iyo migenderanire itosekagwa nuko atana kimwe iyo ntwaro yibanga amategeko yo nyene yashize ku igikumu ntayubahiriza amasezerano y'Arusha y'amahoro n'ukunywanisha abarundi barayashenye ibyo byose niba byubahiriza hazogaruka icyizere hagati y'abarundi muri rusange hagati y'abarundi n'ababatwara niyo by'umwihariko ni naho Perezida Ndayishimiye azovuga ibyumvikana mu makungu Perezida Ndayishimiye rero yategerezwa kubanza kwisuganya mu gihugu hagati akabona ingorane ziri mu gihugu agazikura mu nzira akura intambamyi imubuza kuba perezida koko uno munsi afata ingingo ejo ugasanga yafashe iyindi akubahiriza amategeko igihugu cyashize ku igikumu akumva yuko ategerezwa gutwarira bose atawe asize inyuma atabakumiriye ikindi ni kijanye n'ibikoko inguge zashyikirijwe igihugu cya Kenya ni byiza yuko bazivuga kuko ahandi ho Kenya yo kibaza tukibaza yuko zibagiwe ariko kuzigarukana mu Burundi turibaza yuko igihe kiza kuko hari ingorane mu Burundi ingorane z'umutekano kandi nazo zari zatumye ibyo bikoko bavyimurira muri Kenya
ivyo jambo twogigemera abishikirije mu gihe kuri uyu wa mbere Evariste Ndayishimiye yagize urugendo mu gihugu cha Kenya kikaba kibaye igihugu kigirindwi agendeye cyo muri Afrika mu kiringo cababa umwaka atwaye u Burundi mukanya amakuru y'ikirundi arabandanye
erpia
Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere byo muri Afrika cimbura amatoni menshi y'amabuye y'agaciro ku gikinyamakuru Statista ico gihugu kinaza no muri 10 bya mbere ku isi byimbura bene ayo mabuye ico bita teha mu rurimi rw'ikinyamazuru imbere y'inama nshinga mateka ariko umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yavuze ko ico kugwa ryayo mabuye y'agaciro ririmo igipfungu ino nkuru twayiteguriwe na Eroje Kwizera
Ku rutonde rw'ibihugu byafite amabuye menshi y'agaciro tererare mu Gifaransa mu mwaka w'2020 ibihugu bya Afrika ni bibiri gusa ku bihugu 11 ikinyamakuru Statista cyashyize ku rubuga rwacu ibyo nabyo ni Madagascar n'u Burundi kuri urwo rutonde Madagascar iza ubwa gatanu nayo Burundi bukaza ubugira 11 Burundi rero bwafite amabuye y'agaciro tererare agize ubusa n'ibice 21 kwijana Yashowe ku isi yose Madagascar kikaza imbere y'u Burundi muri Afrika cyashoye yari ku rugero rwa 3.29% kwijana by'amabuye yose yashowe ku isi mu 2020 mu 2019 Statista cerekanye ko u Burundi bwaza mu kibanza cya mbere muri Afrika mu gushora ayo mabuye ku isi yose u Burundi bwatwaye ikibanza cy'icenda icyo kinyamakuru gikora mu bijanye no kuraba ibiharuro statistique mu Gifaransa kivuga ko u Burundi bwashoye amabuye y'agaciro terare arenga amatoni amajana atandatu amabuye y'agaciro terare rero ari ubwoko bwinshi ku isoko ryayo mabuye ubwoko bwayo buzimbutse bugugwa amadolari 4.40 ku kilo ubuzimbye kuruta ubundi bukagugwa amadolari 5.20 dufatiye kuzimbutse ku matoni 3 Burundi bwashoye mu 2019 bwaronse miliyoni z'amadolari 2.54 no kuvuga miliyaridi zirenga 5 n'imiliyoni zirenga 200 mu marundi dufatiye naho ku bwoko buzimbye kuruta ubundi amabuye yavuye mu Burundi iba yagurishijwe imiliyoni 3.20 y'amadolari y'Abanyamerika ariko rero imbere y'inama nshinga mateka generale arenga iyo mebunyoni umushikanganji wa mbere yasa n'ugomba kuvuga ko u Burundi buriko burasahugwa ni mu gihe igikorwa cyo gucukura bene ayo mabuye ava mu gakara muri komine Mutambu intara ya Bujumbura byatanguye mu 2017 umuntu afatiye ku byavuzwe n'umushikanganji wa mbere no kuvuga ko u Burundi bumaze imyaka 4 yose butahugwa ibihumbi n'ibihumbagwiza by'amafaranga abategetsi barorera
tukiri ngaho nyine mu bijanye n'intwari bereye leta ngo iriko irigi kibazo cha bene amatongo ari mu gasenyi ahegereye ikirimba cy'umukuru w'igihugu bariko basaba imizibukiro ivyo byashikirijwe n'umuhuza w'abarundi kuri uyu wa kane mu gihe yariko ashikiriza inama nshinga mateka ivyaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka w'2020 ibidahumuriza abo banyagihugu bavuga ko haheze imyaka irenga 5 barindiriye ariko akaba atakiravamo ido ni ido na Marie Ange irakoze
Ayo matongo ari mu gasenyi Nyakabondo komine Mutimbuzi yegereye ahubatswe ikirimba cy'umukuru w'igihugu angana n'amahegitari 200 amahegitari agera kuri 40 gusa banyeneyo nibo bamaze guhabwa umuzibukiro ikibazo cy'abasigaye umuhuzi w'abarundi akaba yamenyesheje ko kiriko kirigwa mu biro by'umukuru w'igihugu Edouard Nduwimana yabishikirije mu nama nshingamateka ku munsi wa kane uheze ariko abashikiriza icegeranyo c'ivyo ugwego arongo ye gwaranguye mu mwaka w'2020
ibyo se turayizi kuko iyo mazose ya mbere ugwe kumuhuza wize ndetse rura nagerageza gutorera inyishu hamwe n'inzego zo muri leta hamwe n'inzego zo mu biro by'umukuru w'igihugu nubabwira yuko n'imbere yuko aya mahita 40 ajamo zikanye wapfa cyaciye mu masezerano hagati y'inzego za leta n'ugwego kumuhuza kuba yuko amasezerano arahari mu biro by'umuhuza w'abarundi aho banavuga yuko imbere yuko amahegitari 160 mbere yuko akoreshwa bazaza bakabanza bakaroswa imizibukiro ingorane zihari n'izihugu hariho abantu bameze nk'abatumba bagiye kubaka amazu iberimitasyo imaze kuba abo rero urumva twebwe twese mwebwe iberimitasyo imaze kuba tumaze kugira amasezerano baheza murangiza mujakubaka abo rero bashobora kuba bafite ingorane uno munsi ariko nagenda guhumurize tuvuganye nawe mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo batufashe mu mitwe bariko baracyitabira ngo batore inyishu inzego itangana 60 n'ibibazo byose connex bigenda bijyanye ubwo rero mu gihe bizaba byagoranye niho ngira ngo bazaza bakagaruka tukazatukanye hamwe kugira ngo dutore inyishu turi kumwe twese
bene amatongo batarashumbushwa bakaba batashimishijwe n'iyo nyishu y'umuhuza kuko ngo imyaka ibaye myinshi bishuza bagahabwa iyo nyishu nyene batigera babona ikivamwo
umunsi nyakubahwa umuhuza w'abarundi afashe ijambo nta na kimwe twumvise kirihumurije kirashobora kwigwa imyaka 6-7 abantu barindiriye baduha amafaranga kandi ajyanye n'ibihe by'ubu tugikubaka ahandi baduha ikibazo cyacu twimenye kinyibatubwiye n'ubundi meze nk'aho twapfiriye ku musozi amaso yahereye mu buzi murazi ko valeur y'ibibanza ntigitera imbere ntabwo bisubira inyuma turahakeneye natwe hashize imyaka irenga 5-7 batubwira ngo niko turabyiga biri mu biro by'umukuru w'igihugu kuvanya kwigendera yigenderanye kugeza uyu munsi
abo banyagihugu basaba kumenyeshwa umugambi nyakuri leta ifitiye ayo matongo iyi myaka yose iheze babujijwe kuharangurira imigambi yabo ari naho atakindi kirashobora kuhakoregwa
nimba bashoboye guhangamwe umubyirukiro wabo anahita 40 kuki twebwe badashobora kuhigira hamwe ngo baduhe natwe nimba bashaka kuhubaka nibaduhe umubyirukiro uboneka hanyuma ibyo bibanza nimba bashaka kwitwararitswa baratubije kubaka baratubije kugurisha none amaherezo yacu ni ayahe natubwire basi icyo dukora duhebure dutegereze mbega dutegereze kugeza ryari ko bibaye nk'imyaka 5-6 irenga
abo banyagihugu babujijwe kugira na kimwe baranguriye muri ayo matongo yabo kuva hatangura umugambi wo kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu Ntare House ikirimba cyatanguye gukoregwamo kuva muri nyakanga 2019
Mari Ange irakoze urakenuye uburyo bwo kugura ibikoresho mu mashure burenga muri yaridi w'amafaranga y'amarundi mu nteguro nshasha yibwirizwa rijanye n'amafaranga azokoreshwa na leta ayo mahera nyene niyo yarategekanijwe mu ibwirizwa ry'umwaka w'amafaranga turiko turasozera bamwe mu bashinga amateka barabajije umushikiranganyi w'ikigira cha leta iyo ayo mafaranga aja kuko usanga atabikoresho bikwiye birangwa mu mashure inkuru twateguriwe na Emile basumba
imiliyoni 300 z'amarundi nizo zitegekanijwe mu nteguro y'ibwirizwa kugira zizogura ibikoresho mu mashure y'indaro imatera ibitanda hamwe n'ibikoresho fashanyigisho nivyo iyo nteguro y'ibwirizwa idondagura harayandi mahera arenga muri yaridi n'imiliyoni 110 yagenewe kugura ibikoresho mu mashure y'intango umushinga amateka Gikeke Pascal ati ntivyumvikana kubona abana bagenda bikoreye amamatera ku ishure
abavyeyi aho bagiye gusaba ikibanza cy'umwana wabo cyangwa cy'umunyeshure barasabwa kugenda batwaye imatera uwo mwana azorara kandi aya mafaranga aba yategekanijwe mu mwaka w'amafaranga abana barasabwa intebe ababyeyi barasabwa intebe umwana azicarako hageze mu kwicenda kandi tujura amafaranga ategekanywa yo kugura ibyo bikoresho
umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien ndiho kubwayo yishyuye ko umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi ari we yotanga inyishu itomoye kuri icyo kibazo
mwarure miliyoni 300 sinzi ko arenza umuriro muri matera zirenga 3,000 ku mwaka ufite abanyeshuri nk'uko nabyumvise sinzi uwabivuze 30,000 niyo udoma ari imyaka cumi uzoza kugera gushika aho hantu azamatera abakuru bwa mbere naraye turabizi twaba twahamagariwe amashuri twize nk'uko tujya guterera tujya kugira gute ko haba amashuri rero ya interna ashobora kuba adafite imatera zikwiye ibyo birashobora kumvikana ibyo birashobora kumvikana ikibazo cy'uko kumbure bahamagarira abacanga abandi kugenda bitwariye imatera mu ntumbe kumbure sindakivuge ko birebire ngira ngo ubunzoro amakazi ko kubibaza umushikiranganji icyo gisata cega nicyo kimwe n'ibindi bikoresho by'intebe n'iki byose ndibaza yuko azoshobora gutanga
igihe mu nama nshingamateka hemezwa iyo nteguro y'ibwirizwa rijanye n'amahera azokoreshwa na leta mu mwaka abashingamateka barashikirije kandi amakenga yabo kubijanye n'amahera y'amakomine azorungikwa mu makoperative
Emire Nibasumba abayoboke b'uwitwa Zeri yangenda ku mana barenga 30 bahagaritswe n'igipolisi ku munsi wa gatandatu w'indwiheze muri komine Musigati intara ya Bubanza bariko barahabwa inyigisho muri komisariya y'igipolisi muri iyo komine nkuko amakuru dukura ahi Musigati avyemeza igipolisi n'abajejwe intwaro bariko barabigisha kugira babakuremo ivyiyumviro by'umwigeme Zeri yangenda ku mana ku bwayo makuru nyene mu stantere wa komine Musigati yo bariko ararondira ikindi kibanza abo bashiramo aho bazoja kubandaniriza izo nyigisho mu kiringo kinini inkuru ya nyuma yano makuru ni mu gisata cy'impunzi aho ngo mu politike nubwo yoba yahunze nyuma y'ukugerageza gutembagaza ubutegetsi mu gihugu ciwe agumana uburenganzira bw'impunzi byashikirijwe n'umushingwamanza Ojwange Ajina muri cya kiganiro Jua menya agateka kawe mu rurimi rw'ikirundi ciradio y'abafaransa RFI igisata cy'igiswahili kurikira umushingwamanza Ojwange Ajina yasobanuwe mu rurimi kavukire na mugenzanje Mari Ange Irakoze
hawa ndio wakimbizi kabisa kwa sababu ni wana
abo ni impunzi z'ukuri kuko baratinya ko umutekano wabo utokubahirizwa mu gihugu cyabo kumbure kugabo gutembagaza ubutegetsi barabifitiye uburenganzira ariko abari ku butegetsi bo bahashwe gutembagazwa siko baba babibona bo baba babafata nk'ababinzi kuri ubwo rero bene kugerageza gutembagaza ubutegetsi baca batinya ko ubutungane bwo mu gihugu cyabo budaheza ngo bubareke biregure uko bikwiye naho rero baba bakeneye ubuhungiro kugira babe bararindira ko ibintu kumbure bisubira mu buryo iwabo nabo ngo baheze batahe
ile wanavyotaka ili warudi na waendelee na maisha yao
ku kibazo ko abagwanyi canke abasirikare bafise uburenganzira bwo guhabwa ubuhungiro Ojwange Ajina yishu yati
kupatikana kwamba kuna hali ya utovu ya tuseme ya sheria
iyo barenze amategeko y'igihugu cyabakiriye canke bagakora yandi makosa nikibuza ko bagumana uburenganzira bwo kuba impunzi amakosa yakozwe nta na rimwe abambura ubwo burenganzira gusa baraheza bagahanwa hisunzwe amategeko yo mu gihugu cyabakiriye
sheria itakabiliana na yeye ipasavyo kuhusu ayo makosa
tubamenyeshe ko Uburundi bumaze iminsi burondeza imitahe makungu bamwe mu Barundi bahunze kubagiriza kuba bashatse gutembagaza ubutegetsi muri bo harimo abamenyesha makuru abanyepolitike abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abasirikare nino kuri ino nkuru rero duce dusozerera ko ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa nyuma w'ukwezi kwa Rusama igenekerezo rya 31 nkaba nkengukiye mwebwe mwafashe akanya ko gukurikira ano makuru bagenzanje b'uruganda rwa FPR bafashije kuyatororokanya cyo kimwe n'abafashije mu buhinga bw'ibyuma ko mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabasezeye ndabipfuriza.